Uwurongoye isoko ya Kinama yitwa Jacques be n'userukira abadandaza bahakorera yitwa Claude nibo bagirijwe kwambura abadandaza baho mu Kinama nkuko umukenyezi arimo batangishijwe 200,000 yemeregwa ikibanza vyigana ngo uretse ko bataronkejwe ivyo bibanza barihiye amahera ubu uwurongoye isoko ya Kinama ariko aranabatoteza
jewe banyatse imiliyoni 4,300,000 ayo mahera umuntu yayansavye n'umuprezida w'abadandaza yitwa Jean Claude hamwe na komisere w'isoko badusavye amahera 200,000 buri muntu ngo niwo tuzoronka ibibanza mu isoko ya Kinama nyakuba amariste ndayafise itariki zibiri z'uku kwezi nari gusuma cyanca mu isoko kuramutsa abagenzi komisere w'isoko wenyene yaciyaza acaramfotora bari kumwe nabo bafadikanije mukanya yaciyaza n'igipolisi kize kumfata ngo ndiko ndakoresha inama mu isoko yo guturira isoko ya Kinama
mugenzi we nawe nyene yatanze ayo mahera ntaronka ikibanza asaba uwurongoye igisagara ca Bujumbura kubatabara kuko uwarongoye isoko ya Kinama nabo yita inshorekezi yiwe aho mu Kinama ngo banyaga abantu uko bashaka
uwurongoye isoko ya Kinama yaratwambuye izuba ryaka bene murango babona turi abantu 180 twarambuwe umugabo yitwa Jacques nubari ngaha avuga yuko tuzokwiruka nibirenge nibidato bihere afite injorekezi we ngaha bamufasha kwambura abantu mu nsoko uwo mu nsoko nta ukivuga nyakubahwa twabwa hano mu Kinama hameze nk'ikibira igikoko gisumi kindi kikija
Jean Paul mpawe n'Imana arongoye inama mpanuza jambo ya komini ntahangwa nawe ati abadandaza ntibarira busema kuko ibyemezo birahari byerekana ko abo badandaza bambuwe n'abababesha ko bazobaha ibibanza
abo bantu bavuga ko banyazwe bavuga ko bazobaha ibibanza mu soko Kinama je ndabivuga kandi ndavyemanga ndabifitiye n'ibyemezo ko hari abadandaza harimo abakecuru badandaza irengarenga bafise umutahe w'ibihumbi 2,300 bakenyuruye ku mukanda amafaranga 100,200 batanga kugira bazoronke ibibanza mu soko mu Kinama ivyo bibanza bararindiriye ko babironka barabura sumwe si babiri si cumi si 20 si 30
urongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yavuye aho yemereye abadandaza ko bagiye kuza barahindagura abarongoye amasoko ntihagire umara umwanya munini arongoye isoko imwe amatora y'abaserukira abadandaza nayo agasubigwamo
nta mukomiseri azosura kumara umwaka umwe akorera mu isoko imwe tuzotura bahindura kuko amaze imyaka 2-3 aba yamaze gutegura akaryo arya bene gihugu aho rero tugomba twakorere kandi la semaine prochaine hazoba hari hinduka nayo makomite y'amasoko yose abo bita ngo na ba president tuzogenda tuhamagara abanyesoko tuti tugomba mudutorere uzoba umuprezida w'isoko na cyane cyane abe umudandaza atari umukomeresa out
ishirahamwe y'urukome rigwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta risaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kurenganura abo badandaza ababanyaze nabo bagashengezwa naho boba bari mu mugambwe uri ku butegetsi
iki kibazo kiraba abantu basanze amafaranga yabo bagomba gusubizwa amafaranga yabo kandi bagahabwa n'ibibanza uko amateka bitegekanya kuko murumva ko ariko bigomba kugenda kandi ako kazi ako nakazi ka leta cyane cyane umukuru w'igisagara kuko niwabiraba mwakino kiringo nk'umuntu yagirizwa ibintu nk'ibyo ntitwumva yuko akwiye guhindurirwa ikibanza ahubwo akwiye kubibazwa akabazo gituma n'imvo zituma arenga amategeko abantu bitwa ngo n'abakomiseri b'amasoko n'abantu mu bisanzwe bafata ko amasoko umengo n'ibigega byabo si bigega by'amakomine uko ntibiri mu Kinama gusa ivyo nagenda babwire biri mu masoko yose ahari kandi ntababesha abakora ivyo byose n'abantu babafitaniye ico bapfana n'umugambwe mu mbabare rutwara ndabivuge gucyo kuko nta muntu numwe mwakino gicaho cyo Burundi ashobora kwiyumvira gukora amakosa nkayo oyi adacaza gukotiza mu mugambwe cyangwa atatwisa bamushikiye mu mugambwe ngo ivyo bintu bimwe bimari mu kabiri ntibishoboka eka iperereza ryo bajya mwirutse ko n'abandi bose baba bamwirutse ko kugira ngo ivyo bintu bisushanke abona yimbwa yaboneye kumugeze ivyo rero umukuru w'igisagara agomba kuba hejuru y'ivyo bintu byose bakaraba ineza y'igihugu n'abanyagihugu
umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana akaba yari yakoranije abanyagihugu baba mu mazone ya Gihosha Kinama na Kamenge ziri muri komine ntangwa iri mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura